The purpose of life for man is growth, just as the purpose of life for trees and plants is growth. Trees and plants grow automatically and along fixed lines. Man can grow as he will. Trees and plants can only develop certain possibilities and characteristics. Man can develop any power, which is or has been shown by any person, anywhere. Nothing that is possible in spirit is impossible in flesh and blood. Nothing that man can think is impossible in action. Nothing that man can imagine is impossible of realization.
Aye sawukhulile mbanani sawubonile futhi lamhlabe enemagama muwindu umphako wehle Aye sawukhulile mbanani sambufunzile futhi ngemaphutha ame magama muwindu umphako wehle Aye magama muwindu umphako wehle Yila magama Muwindu umphako wehle Aye magama Muwindu umphako wehle Yila magama Muwindu umphako wehle Awukhulisanga ngekuthiwudle yemandla alenye indvodza Awuphileli ukuthi uhlupheke funa ukophanda uyindvodza Bahlale baphumelela njalo kalamanye madu Ayila magama muwindu umphako wehle Uthola mlilo phela wena ngeke ufane nalabanye we Aphila watsa wagcwali kuwe badogcwala bachitheke Uma khulula phela wena bafazi ungena bachacheke Yimagama muwindu umphako wehle Kuzwe ngemakethe I chane mafeti Fele unesqwelete Kuthi wendel ofili behepi Beba chola mfana Bona kumkulo wena sanela Beba kseka mfana Namhlabathi ngena sikhokhosa Aye sawukhulile mfana Sawubonile futhi lamhlabe Enye magama Muwindu umphako wehle Aye sawukhulile mfana Sambufunzile futhi ngemaphutha Ame magama Muwindu umphako wehle Aye magama Muwindu umphako wehle Yila magama Muwindu umphako wehle Aye magama Muwindu umphako wehle Yila magama Muwindu umphako wehle Natitibusi sotam tongu titabuwela Uyabona lsemba lam lekthi nanguwela Ambindlela lelhle bona meka yubuyewe Yemagama Muwindu umphako wehle Natati tsatmile shona la yakubuke kuwela Ayabona kutloletsa kanya babanguwela Inumile ndoda tsatsatkalita kusiyewe Nemagama muwindu umphako wehle Aye magama muwindu umphako wehle Yila magama muwindu umphako wehle Aye magama muwindu umphako wehle